satane ndege chonya nikechi seyera mona tini puja dwe chichik nikete chunya anayo anarem kumdumbari ruok kadine okibedo jakora gima nadonge dola nono ineja kwadha ohinga mara kumano okachando gimoronga iketa anindo elumangish imokwe imia mwanda modhi adiera ber nigi ngono mari nober koda ndalo duto aruth nyasacha nendege chunya nikechi seyera mona tini puja dwe chichik nikete chunya anayo anarem kumdumbari ruok kadine okibedo jakora gima nadonge dola nono ineja kwadha ohinga mara kumano okachando gimoronga iketa anindo elumangish imokwe imia mwanda modhi adiera ber nigi ngono mari nober koda ndalo duto ruoth nyasacha nyingi mondo yudi duong anapaki giwende mag zaburi nyiduonge bende anagoni ruodha anagoni chonga piny manyaka chiel ruoth nyasacha nyingi mondo yudi duong.